Wasangwana Dr. Mugurusi Kindeza ni mfumu tekuti turusi Bossman
Waendwati Sok sok
Basori
Simu yupi fashoni
Ifona 5
Lepo na lepo
Basobo Areti Apapa Owey
Owey
Avuruka Noyati Adawa Mayo
Mayo
Avuruka Apapa
Apapa
Ronaldo Tsamba Karaba.